aho yarashinzwe ayo mabanga ahambaye ntiyigeze yifata runini ngo anebagure abantu bato bato
yaciye aba umukoresha wiwanje
jewe nuvuga ko ari we yampaye umushinge wo kwiga amashuri
kubera ko atakingiwe bikwiye nibwo ibyo ntibyabaye icyo rero ndakimuzi ko cyane afashikanije na mama
urukundo yaduhaye ni deni dufise
umushinga ntahe Emmanuel Mico Mibi yaryamiye ukuboko kw'abagabo kuwa 28 z'ukwa kane 2021 umufasoni wiwe bamwe mu bana abavukanyi inshuti n'abagenzi bamushinguranye iteka imisa ikaba yasomewe kuri katedrali mu gisagara ca Ruyigi ikaba yahagarikiwe n'abihebeye imana batari bake barongowe na musenyeri wa diyoseze ya Muyinga Yohakimu Ntahondereye asanzwe ari umugenzi w'umuhisi Mico Mibi Musenyeri Ntahondereye yarashimikiye ku buzima bwaranze umuhisi ko yemera Kristu asaba biwe baze bace mu makanda yiwe
twaragendanye twarayazi ndazi ko by'ukuri uko kwemera twari tugusangiye mupfasoni mutambukanye wiwe bana biwe bavukanye biwe inshuti bagenzi mukaba mushaka kumunezereza ngo ahari ahimbarwe tumberaho muhe icyubahiro umutima wa muranga
ngabirano twabonye ku musavye wawe dusabira uno munsi ukwihangana no gutahura biri mu byamuranze kuri iyi si
ko wari waramuhunze urukundo n'abakunzi turagusaba ngo twese uduhunde udukomereze iyo ngabirano
se wadufasha zikabera umuco twebwe twese abiwe abakunzi abo bagendanye kuri iyi si n'ikibano twicisha bugufi tumusabira tunisabira ikigongwe wewe umuhunde ikibanza kimukwiye iwawe Imana
Emmanuel Mico Mibi yashinguwe mu itongo ry'abashengeye ryo kukirimba kwa musenyeri wa diyosezi ya Ruyigi mu majambo yavugiwe hari uruhafu mushinga nta ya Louise Mico Mibi yaravuze ibikuru mu mirimo umuhisi yaranguye
kuba umuyobozi w'ishure akaba bifatikanya n'akazi yari afise kumugambwe umwe niwe wari uhari icyo gihe Ruyigi Rutana na Canguzo zari zikiri imwe aronka amahirwe yo gutorwa araba umushinga mateka
jewe nagumye ndamubonamwo umuntu bwa mbere akunda ibikorwa adashyira imbere gusa icyicaro iteka mugabo yategereye yuko iteka ry'umuntu rishingiye kukwitanga kwiwe mu mabanga atandukanye agiye arashingwa
mu mugigo wo gukaraba no guca ku mazi waranzwe n'intahe uhereye ku mushinga ntahe ya Louise Mico Mibi yarawurongoye n'abana b'umuhisi
yari yaramutse aganira n'ababanyi ko yama abikora ndetse hari n'abatashotse bemera ko yashengeye kuko bibaza ingene bari bamye bayaga batwenga ukugena umuvyeyi yagiye ntivyari byoroshe gutahura kuko twari tumaze iminsi tuvugana dutera inkuru dutwenga ariko rero twagira dushimire mama kukugena yavyifashemo akabandanya turemesha asanzwe ari umupfasoni mushinga ntahe
nta muntu yomeze kujya adafise umutambukanyi ameze neza n'ibishoboka twabibonye ababanyi mara byumwete n'abumwe wabise umwisiheze nkubitiye kwa muganga ntahura na muganga Mico Mibi emwe ataranamvura nabona yuko nakize benshi yakunda kutasubiramo amazina yawe naca ndyoherwa duhuye nkuko babivuze yaratanga umunezero
akagumanya kumuganirira
yari umuntu ayagisha abantu batoyi nabakuze abana abatamakazi abatama bose yararonka ico baganira
hanyuma akumbira icyifuzo cyawe
ikindi nacyo yari umuntu akunda kuguma ari kara atwenga twenga twenga twenga
hanyuma akagira ko agenda arukibura buke ubu anagize n'ikosa yashobora gukibura ntunabimenye
nuko yagomba yuko ibikorwa byose biguma bitonze umurongo asanze hari akantu kagusobye yaragukariya mugabo naho yagukarira yaraguhanura cyane cyane kugira ngo wikebuke hari akantu kakujyanye ugakosore neza
ugize nk'ikosa wowe ubuze uti ashobora kubitaka kugira ngo meno
nuravuga ngo mu gifaransa ngo châtier les mœurs en riant
tubwira ati urashobora guhitamo tukiri batoye ibyo yabitubwira tukiri batoye ushobora guhitamo ukaba umumekanisiye atize cyanke ukaba umumekanisiye ukazoza ari wowe ushinga ukoresha n'abandi bamekanisiye muri icyo gihe ukabona ntakwigije inyuma nabo batagiye ku ishuri
haragera imyaka ushikamo ugasanga urakeneye umubyeyi w'umugabo mu rugo
kewe nuvuga ko ari we yampaye umushinge wo kwiga amashuri
akatwinjiza no mu ndero nuvuga y'ikizungu uburyo tuvuye aho iwacu tukajya ahandi usanga ariko ukava muri rwa rupasoni
yari anyakiriye mu bandi aramenyereza ko ni ku bucuti bwacu bwakomeye cyane rwose gushyika no kuri uyu munota wa nyuma aho adusize kuri iyi si yitangiye kwa mana data sindabikeka
none ndamushimira ngashimira n'imana yamuremye
mufise yuko yareze abayisilamu arera abatari abayisilamu abiwe n'abatari abiwe nk'uko yabirazwe na se wiwe
arasa umubyeyi akarira umuryango akadikanije mama wubakanye
mu ncamake jyewe ndahombye umugenzi adasanzwe
nimba hari umutama yasinziranye iteka mu buryo ubutamenyerewe atekanye ku mutima uyu mubyeyi Emmanuel Mico Mibi aturaba atwumviriza nk'uko tubyemera mu kwemera kwacu